Eh, wenzeni ugogo ukuthi ufike la? Iminyaka. Ngudla right. Ukuthi nami ngifike ku 104. Eh, nami ngifuna ufike. Yebo. So ba ulumphatheleni ugogo. Lizala lithi ugogo u 104 alapha thanga next.
Zikhona president.
Sikuphi?
Zingaphendlini sesisifakile umbhede kagogo, ucele umbhede.
Okay.
Nezingubo, ne wardrobe lazo faka khona impahla zakhe kahle. So zikhona ngapha ngephakathi.
Okay.
And the couch president.
The sofa e.
Oh.
E.
But wa uthengele umbhede.
Yeah,
okay. Yeah, siyabonga. How to